Mwese muri ko murakurikirana ikiganiro cy'ubushinganyi bw'intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano turabahaye ikaze. Muri kino kiganiro cyo kuri uyu munsi tuza kubashikiriza umwiherero watunganirijwe abayobozi bakuru mu bushinganyi bw'intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Muri uwo mwiherero wabereye mu ntara ya Gitega kundu yarayirangiye bari kwabigisha ingene batunganya imigambi bakayikurikirana bakongera bakayisuzuma. Icyo gikorwa bagikoze inyuma yaho baboneye ko ibisata byo gushikira nganje bitegura imigambi gutandukanye biraheza bituma ubwo gushikira nganje bukoroka ikibanza mu manota bahabwa na leta. Umuyobozi mukuru ajeje kukirana imigambi muri ubwo gushikira nganje yaratubwiye ibyari muri uwo mwiherero.
Muri mwiherero harimo inyigisho no kuraba yuko inyigisho n'ikintu kimwe n'ubumenyi ngabo kuzishira mu ngiro n'ibindi. Twari twarosavye uyu mwanya yuko mu minsi itatu twoja hamwe tukava mu bikorwa byacu bya minsi yose mugabo tukaraba aho tugejeje mu gutunganya imigambi mu kuyikurikirana no mu kuyisuzuma mu bikorwa byacu bya minsi yose. Intumbero twari dufise no kuraba yuko dufise ubumenyi buhagije ubwa mbere mu gutegura imigambi mu kuyikurikirana mu kuyisuzuma planification gestion de projet suivi evaluation kuraba yuko dufise ubumenyi buhagije ubwa mbere kungurana ubumenyi nkabonye yuko dufise abahinga mu bushikiranganje banonosoye neza byo gutunganya imigambi no kuyikurikirana no kuraba ubumenyi dufise yuko hari ico butwungura mu iterambere ry'igihugu n'ubuhinga bwo bwo gutunganya imigambi neza yokuyiroranisha ni n'umugambi mukuru w'igihugu n'umugambi w'ubushikiranganje kuyitunganya neza no kuyikurikirana kugira ngo duyishire mu ntumbero y'umugambi w'igihugu mu ntumbero leta iduha kugira ngo imigambi ikorwe neza ikurikiranwe neza kandi igire akarusho mu iterambere ry'abenegihugu n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gukurikirana imigambi twabonye yuko naho dufise ubuhinga dutegereza gutera intambwe twabonye yuko hari bisata bikurikirana hari ibisata biteye imbere n'ibisata bikiri inyuma gatoya. Dusaba yuko kubera turi mu bushikiranganje bumwe twofashanya abari imbere bagafasha abari inyuma gatoya hanyuma tukagenda dutera imbere. Twavuze yuko ubu tugiye gushiraho gusaba yuko hajaho abahinga bakora imigambi bagayikorera ubushikiranganje bwose naho bari kora mu gisata kijya canke kiriya mugaba bakajamwe bakaja hamwe kugira ngo imigambi twateguye igire intumbero nziza.
Mutabazi Jean Marie Vianney umwe mu batanze inyigisho yaratubwiye muri make umugambi utunganije neza uko ubumeze.
Icigo menje gutanga muri rusangi cyigo kijanye no gutegura imigambi hamwe no kwishyira mu ngiro. Tuvuze projet rero no kuvuga ni projet ni ibikorwa umuntu akora bitandukanye kugira ashike kwihangiro runaka yihaye. Mu gifaransa bavuga ke ari ensemble des activités réalisées dans le but d'atteindre un résultat. Rero projet nziza iba iri pertinent ko twivuga mu gifaransa no kuvuga yuko iyo projet ishika kwihangiro umuntu aba yarihaye kubera ikibazo runaka kiba kiri mu karere agomba gutorera umuti no kuvuga ko projet izana changement ku bénéficiaires. Projet nziza kandi itiza kuba ari projet ishobora kuba dirabe no kuvuga yuko ishobora kumara igihe kirekire kandi ikaba ari projet ishobora gushyirwa mu ngiro. Uguteguye projet urashaka gushyira mu ngiro urumva iyo planification yo gukora ntiba ariyo muri make rero ni ibyo bijanye na project twarabiye hamwe muri izi nyigisho hama rero kandi twaravuze inyene duhitegura kuva mu ntango gushika twishize mu ngiro no gushika iheze kurangurwa gushirwa mu ngiro uyu mugambi ugende neza kandi utegugwe neza birasaba yuko le beneficiaire abo mugambi werekereje baba associé bajamwe bagaparticipa kuko ni baba bazi ibazo bafise ni baba bazi ibazo biri mu karere ni baba bazi icokorwa kugira ngo ibibazo bihari bitwarirwe umuti rero dukoresha approach participative nuko mwabyumvise jo aho le beneficiaire baba impliqué le partenaire baba impliqué no kuvuga toutes les parties prenantes bakaba impliqué muri élaboration mugambi ibyo byo bigafasha muri appropriation y'umugambi ku ba beneficiaire kandi bigafasha muri mise en œuvre y'umugambi kuko beneficiaire barabaye impliqué para participer muri élaboration y'umugambi baraheza bakaba bumva ko umugambi wabo hama bagafasha muri mise en œuvre no kuyapropria umugambi no muri perenite y'umugambi
yarongera tubwira intambwe nyamukuru umuntu acako kugira ngo umugambi ukogwe neza
musanzwe bivaninge no we wateguye umugambi kuko itegurwa ry'umugambi afite intambuko bicako hacyo twita identification du projet identification du projet rero no kuvuga wiga ibyankenerwa by'uwo mugambi no kuvuga les besoins mu gifaransa ukiga le partenaire no kuvuga amazofashanya kushira mu ngiro ukiga les bénéficiaires bego mugambi utumbereye bande ukiga aho uzokoregwa zone d'intervention ukiga n'ubujyo y'ubuzovu ibyo bimaze kubyiga yacyo twita identification des besoins veje identification des besoins rero ucuja kuri cyo twita conception ya projet ubuye muri conception rero ibyimbyo byose maze kubyegeranya bijeye no mugambi ucuheza ukaja kuri intambwe ikurikira etape twita formulation yo etape ya formulation rero nimwe twita redaction du document de projet aho wandika umugambi ukawukora mu byimbyo ukawushira ku rupapuro ukagira document du projet hamaze guheza kugutegura umugambi neza nabyo byo yafise ibijamwe cyo kugutegura ukawandika ucujana pour l'approbation ukuvuga aho muzo gukorana abo uzogirira kamaro le bénéficiaire ukabereka umugambi yateguye kujya barabe yuko ushoboka haba mu byubujyo haba byubuhinga haba mu bidukikije l'impact environnemental eka nibindi byose babanza kuraba abazo abo muzo gukorana canke abuzogira kamaro bamaze kwemeza rero uco kwikira intambuko ijanye no kugushira mu ngiro no kugushira mu ngiro rero ni mise en œuvre y'umugambi hamukawurangura ije kurangura rero ibikurikira uragira ico bita civil evaluation ukazura kurikira ningira umugambi ukorarangurwa hanyuma umaze kurangira ukagira evaluation finale ukaraba yuko byukuri mwacitse kwihangira mwashaka gushikako igihe mwategura umugambi rero iyo evaluation finale niyo uraba ko impact uwo mugambi wazanye mugambi rero kwisha kuri evaluation finale ubasha kujya evaluation mi parcours kugira urabe yuko ariho ibiteko biragenda neza ushobora gufata ingingo zo gukosora hakiri kare hamara yo mugambi umaze kurangurwa ugahera muragira evaluation finale hamugatanga raporo ingira umugambi wakozwe ama leçon apprise n'ama experience apprise mu gihe mwakamashira mu ngiro uwo mugambi
ubundi muhinga nawe yongeye koko kugira ngo umugambi ugende neza igikorwa cyo kugukurikirana gifise uruhara ntangere
y'ibikorwa byateguwe neza nkuko bitabwa bya bitekanya nkuko twabyigishije iyo twabyitondeye neza mu kubitunganya hanyuma na cyane cyane hageze gushira mu ngiro abantu bagafata umwanya ukwiye uko bisuzuma bakabisuzuma neza ku munsi hakaba no kubisuzuma buri gihe murabona nk'uko turamaze kubyera mu rwego rw'ubushinganganji iyo dusuzuma kundwi iyo dusuzuma mu kwezi iyo dusuzuma mu mezi atatu iyo dusuzuma mu mezi atandatu iyo dusuzuma ku mwaka burya rero ibintu byo gukurikirana neza ku munsi iyo gihe mu gihe imigambi yatunganijwe neza hanyuma gaca gushira ko gukurikirana neza ku munsi ibintu byose bishoboka uburyo bukora abakozi ukuntu bakora ihangiro mwihaye aho nta nkeka uko mugera murasuzuma niko naho bakaciye mu batuma turabantu araho ushobora kugira akantu kagoye uko tuguma wisuzuma ugerageza ukebantu rugorora aho heza ukagenda mu rongo mwiza aha naho ibyo watekanije ushobora kubishika kwijana kwijana gucuruka kibanza ciza nkuko byigeze kuba mu tukiri mu rwego rw'ushikira nkaje umutekano twadufisika kibanza ciza ariko nubu uye ibyo haragiye mu twagoranye natatsiza ciza cyane twabonye ko hatageza kuba kigororwa komeye na cyane cyane ko abantu batunganye imigambi aribo kayishira mu ngiro neza kandi niyo hageze isuzuma ko aribo bagoma baza kugira ngo babone aho byagoraniye naho baheza bagahinyanyura abantu mugambi kugira ngo ugende neza nuko bwa abantu bose cyo baterera urabubaheretsa ukabasigurira kandi ukaberekana cyane cyane uharagwabo kugira ngo bose bagire uwabo hanyuma babone ihangiro ryawo baterere babone iyo turi ko turaja atanu umwasigaye inyuma
indi ntumbere ikomeye yatumye abo bantu bakoranywa kwari uko bumenya neza kwitunganiriza imigambi kugira ngo abaza gufasha bose bisunge imigambi ya leta
intumbero ya leta uyu munsi nimwe nuko abafasha mu iterambere ry'igihugu no mu migambi dusangiye bafasha bisunze umugambi w'igihugu bakaza mu ntumbero y'itunganya ry'imigambi wacu plan d'action annuel no kuvuga yuko ibikorwa dukorana barangura bazorangura muri uwo mwaka w'2022 ushira 2023 ibikorwa barangura bitegeza kuza mu itunganya ry'umugambi wiwacu w'2022-2023 no kuvuga rero yuko dutegerezwa gutegura imigambi hamwe tugakorera hamwe kuko twese dukorera iterambere ry'umuntu umwe umwe na gihugu u Burundi twifuza rero yuko nabo nyene mu itunganya by'imigambi yabo bisunga integuro y'imigambi wacu
bunye nkuko mubivuze abasanzwe bafasha bahara bazana bakifuza ko tubikora uko babyifuza mugabo murazi ko ninyene babita byahindutse muntu mbere nshashe ya leta zo kugira babita uri partenaire technique et financier ariko ni le partenaire au développement no kuvuga rero baza ko leta yifuza ko baza gukora binjira mu ntumbero ya leta atari leta yinjira mu ntumbero yabafasha kuko igihugu nico gitanga intumbero rusange orientation générale y'ibikorwa rero tumaze kwarmoniza reconnaissance abo basanzwe dufashanya bazoheza nabo bagire nti bakurikiza intumbero ya leta na cyane cyane yuko imigambi imwe tuzatwateguye tuzatwayitegurira hamwe tukayirangurira hamwe tugafashanya byose kuva mu ntago gushika mu mpera y'imigambi
muri uwo mwiherero barongeye baributswa kuba imboneza kugirisha amanama abo barongoye gufata neza ibikoresho kugira ngo ibintu byame biri ku murongo
twavuganya yuko umurongozi ateza kuba imboneza imboneza itegereza kuba akarero keza mu bandi imboneza itegerezwa kwereka ico abarongoye bateza gukora imboneza itegerezwa kwama iminsi yose ifata ibintu nkuko ari ivyiwe kuburyo yamagirisha amanama barongoye kuburyo yama ariko arumviriza ibibazo vy'abarongoye kugira ngo batorere inyishu hakiri kare bitarononekara ibikorwa basanzwe bajejwe binabo barongoye rero indongozi nyakuri nkuko twabisezeranye n'abarongozi bari muri iki gikorwa uyu mwiherero nuko bategereza kuba akarorero bategereza gukora ivyo bajejwe bakongera bagafasha abo bajeje cyane cyane mu kubafasha kurangura ibyo babashinze atangorane rero umwe wese yagiye yiyemeje kwazokoresha inama abajejwe kwazofata ibintu byaba ibikoresho bwaba uburyo baba abatwara akabifata neza mu kinyamazuru bavyita icyo bita gestion rationnelle des ressources ivyo rero bagiye babipfunditse yuko kuva uno munsi arivyo bagiye gukorerako kandi bashimye yuko uyu mwiherero twogwiza mu kenshi kugira baje baribukanya kugira tujye turibukanya ibintu kugira bigende neza ubushikiranganji bwacu ubu bwa mbere nk'uko bwamye kuko bashoboye kubona yuko hariho agahaze kugira bashobora gusubira kuba ba mbere uko byari. Dushobora guplanifya abo twarutabagishije inama. Dushobora kugira survivor bashobora abo twarutabagishije inama. Dushobora kuragusabura kugira aho mugeze abo twarutabagishije inama. Cyangwa utaravye ibibazo bafise. Cyangwa utaravye uburyo ko bukwiye. Cyangwa uburyo mutabu koze mutabu panze neza mutabu gize ico bita gestion rationnelle neza hacaba ibibazo rero muri mucigwa twabonye twari twabateguriye akantu ka equipe ya football abakinye mu mpira w'amaguru turabereka yuko abakinye mu mpira w'amaguru ni nk'ubushikiranganje abo mu equipe umukinyi wese yaba nimero ya mbere yaba nimero ya gatano yaba umunyezamu bose umwe wese adagize cyakoze bica bipfa niho rero ucusanga ubushikiranganje bwacu gizwe n'ama n'inzego nyinshi rero hagize ugwego rumwe rugira ikibazo ucusanga cyakibanza cy'ubwa mbere duca tukibura rero ico cyari akaro twabahaye kugira bavyumve neza babone uruhara rwabo babone ico bajejwe kugira ntihagire uko feje ya ekipe ikibi yanyuma yateza kuba ekipe ya mbere.
Umuyobozi mukuru ajeje gukurikirana imigambi muri ubwo bushikiranganji yaratubwiye bimwe bimwe bituma umugambi ucumbagira.
Ibituma bikuru bikuru umugambi udashika kwihangiro ica mbere nuko iyo umugambi utateguwe neza. Iyo rero wayiteguye utaravye akamaro umugambi uzozanira bene gihugu utaravye uburyo ufisemo ukushira mu ngiro utaravye n'abawushira mu ngiro abaribo buhinga bafise bumenyi bafise byose biratuma umugambi ucumbagira utagenda neza.
Umwe mu bakurikiranye izo nyigisho yaratubwiye akunguke hakuye
uko musanzwe mubizi igihugu gishingiye mu gutegura imigambi ni iterambere nyamukuru bari rifatira ihangiro rya mbere rero ubushikiranganje bwacu ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere usange n'umutekano bwarabonye ko ari byiza ko bwokoranya abarongoye ibisata bitandukanye b'ubwo bushikiranganje kugira ngo twigire hamwe ikijanye no kwitunganiriza imigambi no gutegura imigambi no kuyitunganya. Rero ni ibyo byigwa tumaze mu minsi 3 ngaha mu nyubako azitiriwe umweranda Paul wa kabiri tukaba n'ukuri tutashe duhimbawe tubonye icitwa planification cyari iki citwa gutunganya imigambi cyari cyo kuyitunganya kuyikurikirana no kuyi kuraba yuko yaheze ico bita survey evaluation vyukuri uyu munsi tukaba tugiye twungutse ibintu bidasanzwe mu bijanye no kwitunganiriza imigambi bikazodufasha rero mu bisata byacu dusanzwe turongoye bitandukanye mu gutunganya imigambi umwe wese mu byajejwe hama gutyo twese hamwe igihugu kija gitera kija imbere.
Mu kurangiza umuyobozi mukuru ajeje gukurikirana imigambi muri ubwo bushikiranganje yaratubwiye igituma bwakorotse amanota mu gutunganya bene iyo migambi.
Mwirimbura ry'ingene imigambi ikurikiranwa n'ingene itera imbere ubushikiranganje bw'umutekano bukiri bwonyene bwari bufise ikibanza ca mbere kuko bwarangura imigambi itomoye y'umutekano gusa. Urumva uko ubushikiranganje bwari butunganije ni ntumbero bwari bufise kera hariyongeye ko ibindi bisata n'uburyo bwo gukora buriyongera ko n'ubuhinga buraborongerekana n'abantu batandukanye bashira imigambi barongerekana. Ariko dusubiye inyuma murazi yuko gushira hamwe ibisata ni kimwe ariko kugira ngo bikorane birafata igihe kitari gito. Nashaka kubibutsa yuko haraheze imyaka itari mike igipolisi c'u Burundi kigiye hamwe kivuye mu migwi myinshi ari yahora mu gipolisi canke mu gisirikare c'u Burundi canke imigwi yahora igwana kera. Mwarabonye yuko kuva mu 2004 byafashe umwanya kugira ngo igipolisi kije ku murongo kugira ngo kirangure neza imigambi birafata umwanya rero ariko birafata umwanya iyo ibice by'igihugu kurangura amabanga y'igihugu bigiye hamwe birafata umwanya wo kwitunganya kugira ngo bifate intumbero imwe je twabonye yuko rero hariho ibisata byahora birangura amabanga bifise uburyo bikoresha n'ubuhinga n'uburyo n'amategeko afasha ibyo bisata kurangura amabanga bidacishije mu bisata byo kugenzura ingene amasoko agenda bisata byari bifise autonomy de gestion mugabo byinjiye mu bushikiranganje bigatunganya imirimo yabyo bidabanje guca mu nzego z'amasoko ya leta iyo byaratumye imirimo imwe itarangurwa nkuko yari tegekanijwe biratuma ikibanza ubushikiranganje bwa bw'umutekano bwa mbere bwari bufise ikibanza ca mbere gisubira inyuma ariko ubu nkuko nabibabwiye twafashe intumbero imwe kugira ngo turabe ingene twoteza imbere ukushira mu ngiro imigambi kugira ngo dusubire mu kibanza twahoramo
akaba ari no ngaturangije ikintu kiganiro naho butaha
aye ye tukwitsona ngo tukwitsona imbara aye ye tukwitsona ngo tukwitsona imbara.